kuda Timothy mwati tikathana naye jenansayo ndi tiyenda bwanji tizipita kuti